anger.
So, if you are seeing the sports video, you are going to see abantu futhi benyanyile especially abantu besilisa kule video kuyabonakala insizwa ezibizwa ngokuthi email based nomfazi womuntu ibonakala lensizwa ihaga umfazi womuntu ngale ndlela ize imtinyatinyaze nezinqa phambi kwakhe umkhwenyana wakhe. Yes, ngotho lensizwa ibe sidino laphana yabe sishisa isibhaxo yathi ngithatha kancane ukwazi kanjani ukuthi uhage unkosikazi wami phambi kwami kanjela uze umtinyaze ngisho nezinqa. Yebo, ngi-understand ukuthi ningabangane nonkosikazi wami, but hayi ukuthi ngamtinyaza izinqa phambi kwami. Yazi ngonso abantu baphawulele lapha enkundleni yokuxhumana nabanye abantu bathi wena ndoda kwayewena uyisithutha, ungaze uvume ukuthi unkosikazi wakho abe nomngane womuntu wesilisa ngoba kunjani na? Lensizwa vele beyade isdeserva isibhaxo ukuphawula iy'nsizwa laphana enkundleni yokuxhumana, but asingandi kakhulu ngamagama akuzibona le video ebese sitshela laphana kwi-comment section ukuthi wena ufila kanjani na uma kuwukuthi beyade ulo muntu wesilisa bekade uzofila kanjani na kuhagwa unkosikazi wakho kanjena aze atinyazwe nezinqa esingaka pho.